Abadukurikira kuri channel yacu Macepere TV turabaramutsa amahoro y'Imana. Waba uri Burundi, waba uri hanze y'igihugu, mwese turabaramukije kandi tubipfuriza kuroranirwa aho muherereye hose. Tukabasaba yuko ni waba utaragira subscribe canke sabone ufyonde aho hatukura wa ufyonde kugira ngo wemeze hanyuma ucugenda ahari agakengeri naho nyene wemeze kugira ngo inkuru yose inyigisho yose ijanye n'ubworozi canke ibiherekeza ubworozi uzoze urayimenya ku mwanya kandi uzobe mu bambere muhabwa iyi nyigisho. Tubamenyeshe yuko kuri no channel yacu Macepere TV muharonkera inyigisho ku buntu mutiriwe murari ha Minerval. Icyo tugusaba gusa no gushiramwa amamega hanyuma ugakurikirana iyi nyigisho iyi video. Maze gukurikirana iyi video ukumva aho udatahuye ucugira partage nyimba ari muri groupe canke ugire partage in box kuri nimero yacu hanyuma duheze tugusigurire aho utatahuye. Tubamenyeshe kandi yuko abasanzwe bari kuri WhatsApp nabo nyine turabasaba kuja kuri YouTube kuko niho inyigisho zitangirwa. Muri groupe niho honyine dutangira insiguro, nta nyigisho dutangiraho. Insiguro nazo tuzihereza abazo abahawe inyigisho kuri YouTube. Tubamenyeshe kandi ko uru rubuga arigo gonye n'urushobora kukubikira ibintu byawe, ama video, inyigisho zitandukanye ba wateguye kuburyo umwaka cyangwa ukwezi uko ariko kose uzobubikenereye usubira ukaza ukabitora. Twagomba rero kugaruka ku gice ca mbere duce tujanira n'igice ca kabiri episode 1 na episode 2. Twarababwiye ubuheruka ukungene umuswi ubaho, ukungene ukura. Twagomba rero kugaruka tubabwire umuswi icarico. Umuswi tuvuga umuswi mugihe, umuswi ufise hagati y'ubusa bw'umunsi n'indwi zine. Hagati y'ubusa bw'umunsi n'indwi zine. Aho rero uwo muswi uba ukiri muri gwa rugero rw'umwaka wa mbere. Duca tugenda tukavuga urugero rw'umwaka wa kabiri aho inkoko ibitanguye gukura, ni ukuvuga ibigeze mu cyo twokwita pure canke purete. Muri urwo rugero rw'umwaka wa kabiri iyo nkoko ibi hagati y'indwi zine n'indwi umunani. Hama rero umuswi mu munsi wa mbere ugishika mu kiraro, ni ukuvuga hariho hariho vagise. Vagise iba yawurose ku munsi wa mbere ijya vagiso ijya vagise bapiriveriza aho imiswi iba yavukiye. No kuvuga iyo si iyo bazihereza mu maso canke mu mazuru canke mu kanwa, ni piriverizasiyo bagira bagapoma aho imiyo miswi iba iri. Hanyuma kurujya munsi uwushikanye uba wateguye neza ukungene uza uza kuyakira nyamiswi. Ni kuvuga urategura agasukari uza gucanga n'amazi, hama ugategura na anti-stress. Anti-stress ariyo vitamine kugira ngo kukurabona wagize transporto nubwo wogenda uzitekeye ahantu kagenda n'iminota 10, ni kuvuga aho bawamaze kuzinjiza muri stress. Ikindi kintu gikomeye cyane imbere yo kuzana imiswi ni kuraba yuko wateguye ahantu zishikira aho no kwita muri kuveze. Twarababwiye yuko umworozi mwiza yipfuza korora agatera imbere kubijanye n'ubworozi bw'inkoko ni byiza guhera ku muswi w'umunsi umwe. Ujya muswi warayivutse niwo mwiza, kuko byiza umuswi urawutangurira hasi ukamenya uko wagiye kugaburira. Ni wajya kugura umuswi umaze indwi imwe, zibiri, zitatu, zine, aho menye yuko uzoburi hagati na hagati kunguka canke guhomba. Ni byiza rero yuko umworozi mwiza azana umuswi w'umunsi umwe, kuko byiza uguhereye hasi ukawuduza ukawugaburira ivya nkenegwa uzoza kugera kuri gwa rugero rw'umwaka wa kabiri ubona ati umuswi wanje uteye nga mgani waza kugura wahejeje gwa rugero rw'umwaka wa mbere, byumvikana ugatangurira ku rugero rw'umwaka wa kabiri. Aho hantu uzoburi naha uri hagati na hagati squate kunguka canke guhomba ni waba uwo muswi wawuguriye ku mworozi atizewe, kuko hariho abapfa kugaburira inkoko ibyo ari byo byose kugira ngo zibeho ntizipfe ntizikire. Ni byiza rero kugura inkoko kandi ku bantu uba wizeye, kandi n'ibiryo byawe ukabona neza yuko biteguwe neza canke ibiryo byiwe byari bisanzwe biteguwe neza. muri ico gihe rero umuntu wawushikanye ngaho umenya yuko kumwanya kumwanya utegerezwa kwama uri kurakwirikirana mu kiraro harya muri kuveze ukashira yo thermometre kubera haba ahantu hashushe cyane gose ntiyabara ahantu hiyaguye umukozi agakurikirana kumwanya kumwanya karaba yuko imbabura zidashobora kuzima ha mukaraba mwizo mbabura washizeyo yuko atabintu by'imyotsi birimo ngo bihave bibangamira ubuzima bw'iyo miswi kindi wo kwirinda nuko zoguma zirira ku bintu urabona muzisasira ibipapuro canke ibintu by'amagunira ntabwo ziba ziragira kuja kurira mu mantu zeye mu mamanjwa musasi papuro ibinyamakuru canke amagunira ayo magunira rero ni vyiza kuguma muraba kuko imisu yayaneye ko si vyiza yuko imisu iza gusubira kurya ibyo yasohotse ni vyiza rero kwa magunira muzamuraraba bukebuke muzamurakurayo ibyononekaye musohora byononekaye musohora hanyuma mubimesa mukoresheje dezinfekta hariho umuti wo kwica imikrobu imyanda imiswi irire ku bintu byiza cyane kandi bisukuye umukozi mukwinjira aho hantu nace muco two kwita paye aho abanza gushira maguru haba harimo dezinfekta ikintu cica imikrobu nawe ugomba kwinjira uwari wewe sagomba kwinjira yinjire yabanje kwidezinfekta kugira ngo nahave yinjizayo ubugwa rero ibintu bya mbere biba bikenewe muri runo rugero rw'imyaka ya mbere muri uyu mwaka wa mbere hari ico twokwita amasereyale ayo masereyale rero ni kintu nkenegwa gikoranye n'ama vitamine canke ama proteine nukuvuga ibintu nkenegwa ku nkoko mbo kukini cyane cyo cyose kiguruka cyane cyane inkoko ndavuga kuko nizo turiko turiga nukuvuga ikintu ca mbere nkenegwa hariho ama energy rero tuzoyasanga muri bya bigori tuzoyasanga mu muceri tuzoyasanga mu ngano tuzoyasanga mu masaka ego hanyuma hakaba na ama proteine tuzoyasanga mu turutodokoto tuzoyasanga mu turnesoro ma parmiste tuzoyasanga mu biyoba tuzoyasanga mu ntunzeye mu masoya mu bintu mwe nivyo hanyuma hakaba na amasere minero rero ucugenduka yasanga mu magufa y'inka magufa y'impene bijya bintuzeye amagi bijya bintuze bikohwa ko wabya magi babisiyeye ibyo byose birashobora kuvamwo amasere minero ibyo no kuvuga soso de besoin nutritionnel de la volaille ibintu ikenera gufungura kugira ngo ibeho igire ubuzima bwiza hakaba rero namazi ku rugero rushimishije amazi meza kandi asukuye yavomewe mu kintu ciza kandi atamaze imisi amazi y'inkoko ni byiza ko abari amazi meza avomeweho kugira ngo twevite yuko ayo mazi ashobora kuba yaranukiye mu kigunguru canke mu kidobo aho rero ku mworozi mwiza uca wumva yuko ibyo bintu uri kurabikora neza kimwe ku kindi ubworozi bwawe uzosanga ari bwiza cyane reka rero ngaruke ku bintu ibyo nokwita ari masempe canke ibifungurwa rero bisanzwe biba bigizwe n'ama energy ama proteine n'ama vitamine ama energy nababwiye harimo ibigori harimo ingano harimo amasaka nuburo wagomba ibyo biri mu ma energy reka tuje tugaruka mu ma proteine twababwiye ama proteine harimo intuzeye harimo ibiyoba harimo isoja harimo parmiste harimo turnesoro harimo koto ibintu mwe nivyo ama vitamine nayo ni imiti ibiteguwe ushobora guhereza inkoko kugira ngo vyukuri zishobore kugira hanyuma mu mantuzeye mu masere minero hari ico nari nibagiye hariyo ico bita karikere abantu benshi ntibazi ivu iyo bumvise ivu bumva ngo ni ibintu za kuyora hajya ni ivu riva cane cane za kirundo ivu ryiza canke rikava hanze canke premixe ibyo byose premixe wagomba irimo iyo ntuzeye irimo sere minero ikongera ikabamwe na proteine kukubera iza ihinguye ivuye hanze umworozi rero mwiza ategerezwa kwitwararika ico kintu iyo tuvuze rero alima compose nacho alima compose nuruvangatirane gwa ya meranje ya masere minero ya ma energy ya ma proteine ya ma vitamine byinshi cyane gose ni ukuvuga ibintu byose nkenerwa biba bikenewe yuko inkoko yawe ibaho neza. Voilà les céréales rero twababwiye ko harimo ibigori n'ibiki n'ibiki n'amahomulage byo byose mutegerezwa kuba mubifise. Cyo gituma rero ibi byose bica bigaruka bikagufasha muri cya gice cya kabiri nk'uko arico mwari murindiriye. Mu gice cya kabiri rero mwari murindiriye twagomba kubabwira ukungene ikiraro kiza kuba cyubatswe. Ikiraro rero kiza kuba cyubatswe gute? Ni ukuvuga mu kucubaka ikiraro utegerezwa kukirabisha mu burengero no mu buseruko. Mu burengero no mu buseruko igice gitoyi kiza kuba kiraba mu buseruko. Ahazana n'umuyaga mwinshi ni mu buseruko. Ni ukuvuga umuyaga winjire ari mukeyi kandi uwo winjiye uza gushobora gusohoka ari mwinshi mu burengero. Ni ukuvuga mu burengero haza kuba haduze gatoyi mugabo mu buseruko haza kuba hamanutse ku buryo umuyaga uza kwinjira mugabo ntuze kuba mwinshi. Hama kandi mwibuke ko muri puraye yanyu hategerezwa kuba arimwo amatara akwiriye mu ijoro kugira ngo zibone. Hama hakaba hakoze neza hasi mwahasize isima mwahasize beto hameze neza kabisa ku buryo atamucafu uduga. Hama kandi ikintu cyuko hategura imbere yuko haja mu inkoko ni byiza kurondera ababimenyereye hama bakabereka ukungene inkoko zishikira aho hantu. Hakaba hagiyeho ico no kwita ishwagara mugashiraho n'intuzeye hari uburyo babishiraho kugira ngo bevite ya micafu n'ubundi bukoko bushobora kuduga. Hama hakaba hakaba hashizweho n'ibicericeri. Ibicericeri murabizi uretse gusa gusasira inkoko kugira ngo zibere ku mudundo. Urashobora no ibyo bicericeri iyo maze gusohora izo nkoko yukuye ibyo bicericeri ntiwigera ubura umukiriya araza akabikugurira. Ibyo navyo uca wumva yuko biza kuba mu bindi biza kuguteza imbere muri gwa ruhongore gwawe. Ica abantu benshi batari bazi usanga bagiye kurondera ibibazugwa by'ibiti. Ego navyo ni byiza mugabo mumenye yuko ibibazugwa by'ibiti ntibyihuta kubora n'ingoga ku buryo nubwo bitabiza mu murima ntaco bigenda kukumarira. Voilà, ico rero nico nayo ndababwira ikungene ikiraro kiba cubatse. No kuvuga mu burengerazuba mu buseruko. Hanyuma ibiba bikenewe, harabahakenewe isima, harabahakenewe amabuye, harabahakenewe amamadriya, harabahakenewe imisumari, harabahakenewe ubuyungiro, harabahakenewe amabati. Ibyo byose mutegerezwa kuba mubifise. Hanyuma ikindi mwomenya nuko uburinganire bw'ikiraro. Uburinganire ku metero imwe kumetero imwe hategerezwa kujaho intuzeye inkoko zitanu kuri emetre kare. Inkoko zitanu canke canke inkoko imwe kuri 0.2 uko niko mwobigira kuko na cyane cyane ni nko ku bworozi bw'inkoko z'inyama. Ubworozi bw'inkoko za ntunzeye za magi nabwo tuzobibabwira tuzoraba ejo canke ku munsi uzokwirikira tuzobahereza inkoko ziba zikenewe muri buri kiraro zaba iz'inyama zaba iz'amagi. Izi kirundi zozo tubamenyeshe yuko bitagoye na gatoyi ku buryo umuntu agomba korora ari zibiri zitatu zine zitanu izo zose tuzobibereka. Ariko twarababwiye yuko twahereye ku gice kijanye n'inkoko z'inyama. Inkoko z'inyama ubu rero ikiraro murumvise ukungene kiba kimeze. Wewe wa muntu ugomba kubaka ikiraro c'inkoko kirabishe mu buseruko ahazanana umuyaga hama gice kiraba mu burengero. Mu yandi majambo cubakwa nka mugongo wa tembo kiba gifise imigongo ibiri umugongo umwe uruhande rumwe ruza gusesera mu buseruko urundi ruhande rusesere mu burengero. Hanyuma uce uraba neza higano hi ibindi bikomeye ikiraro cawe gitegerezwa kubakwa ahantu ataruja n'uruza rw'abantu bahari kubera inkoko nizikeneye abantu baza kuzitera masrese. Ahantu uzosanga abantu baguma bahondagura ibintu abana baguma baboroga baririmba batera induru. Inkoko zikeneye ikibanza ca zonyene. Nimba uzikogororeye inkoko mu rupangu nibirinde kugo rupangu ruba uruja n'uruza rw'abana bose bari uwinjira nawe amenye guca hahantu muri ka kantu kugira ngo banze umudezinfecte. Ni imodoka yinjiye aho hantu nica hantu babanze bayidezinfecte bayipome kugira ngo twevite ko hinjira ama bacteri canke imica canke ubukoko bushobora gutera ingwara muri gwa ruhongore gwawe. Ikindi naco kwirinda kuba gukororera ahantu hatari clotire inyuma yi
icyo kibanza zororewemo ni kibe kiri krotire gikrotigwe kandi kibe gifise ubuhemero bukwiriye hanyuma indani ahantu wororera si byiza ko hose haba hari ivu ni byiza yuko mu rupangu uteramo igazo ugateramo ibyatsi kuburyo ni ware kuri inkoko zawe zigiye gutembera zishobora kugenda muri ryagazo ariko iryo gazo naryo nyene ni byiza yuko umukozi ahapompa rimwe mundwi akahapompa canke kabiri mundwi ifise umuti ukwiriye ugomba korora neza no kwikingira akapompa dezinfegita muri bwa bwatsi kugira ngo azarica imicafu ikindi kwirinda yuko hashobora kuba hariho nk'ibibwa ibigomba bishobora kuza bikahanya aho naho nyene bishobora kuza naho ingwara ugacusanga inkoko yawe yisohoye igiranduye gaciza kwanduka izizindi kandi mu yanduye zose ziba zifashwe ikindi gikomeye nuko ikiraro cy'inkoko gitegerezwa gupompwa kabiri mu kwezi kabiri mu kwezi umukozi wawe tegezwa kuba afise irya pompo y'imirima na disinfectant amariko arapoma ikindi no garukako ibiryo by'inkoko z'inyama canke ibinkoko ibiryo by'inkoko z'amagi no kuvuga inkoko z'inyama zifungura cyo kimwe n'inkoko arya masake murayabona arya masake atukura canke yera biziguma ari zimwe zaba izinyama canke arya masaka nyine ubukeneye korora bisanzwe inkoko z'inyama zirashobora gufungura cyo kimwe n'amasake ariko mu rugero rwa yamwe rwa wa mwaka wa mbere aho ndavuga yandwi ya mbere guhera kuri 0 juru gushika kuri 4 semaines no guhera kuri 4 semaines oya guhera kuri 0 juru gushika kuri 4 semaines no kuvuga yaba inkoko y'inyama yaba inkoko ya mutoyi yaba inkoko ya magi yaba masake zose ziba ziriko zifungura ibifungurwa bimwe tuduze rero muri purete ku nkoko za magi duca duhindura ibifungurwa ntiziba zigifungura bya bindi byintuzeye byo mu miswi kuko imiswi ubo wipfuza yukuduga ningoga abari mwamasere yari mugabo umaze kuduga kumantuzeye ku nkoko z'amagi hari ibintu cukuramwe kugira ngo utegure ya nkoko yawe ya purete yimirije kwinjira mu kwezi utangure kuyitegura munda kugira ngo ikure byukuri ishobora kuzoronka amagi akwiriye voilà isake rero nayo ibikeneye gufungura nkijya nkoko y'inyama kugira ngo unihagera kuyibaga izo bifise amantuzeye ikinure ciza kandi gikwiriye hari abantu usanga yaroroye rero inkoko yiwe hageze kuyibaga ugasanga munda ni kinure gusa ibyo byose n'amafuti inkoko urashobora kuyorora ikabyibuha neza ikaba ikintu nyene gikomeye cyane kuburyo ushoboye kuyorora nk'amezi atatu no kuvuga iminsi 90 aho ndavuga inkoko z'inyama iminsi 90 ikwiye ushobora gusanga inkoko yawe ifise ibiro 5 cyanke ibiro 4 n'igice urumva ngaho baworoye neza nkaha mu Burundi tuba dusanzwe dufise ibikoresho bike n'uburyo buke aho vraiment uba wagwanye hama rero tubamenyeshe yuko inkoko itangura kubagwa guhera ku munsi wa 45 aho ni kuborolera hanze y'igihugu kuborolera i Burundi ushaka koro kubaga inkoko na cane cane mu gihe cyo kubaga ndavuga kuri izi inkoko z'inyama inkoko no kubanza ukayipima ku mwunzani ukaraba n'imiburi buri yuko ikwije ibiro 3 kuko bivanye no kungene wazigaburiye wazigaburiye neza uyibaza ukuye ku mutwe amaguru amoya ibyo munda nibijanja urashobora gusanga hagiye 500 grama cyanke no kuvuga inusu iro 500 grama no kuvuga haba hagiye amagrama 500 canke no kuvuga iyi bari nusu canke hakagenda wisangrama no kuvuga hafi inusu ni robo ibyo bintu birashobora kugenda uriko uragirante uriko urabaga mugabo kumworozi mwiza uzi neza wa respect se bya bintu nababwira ya energy ama protein ama cere minero nibiki ukazihamaza kwiriye urashobora gusanga inkoko ntija munsi ya magarama 500 iyo yiba cyumvikana rero ni wayipima ukabonira afisi biro 3 uzobuza uti nimiburi iburi ngize moyenne nza gusanga harimo devil gilded ukaza kubaga inkoko zawe rero ugasanga zose hamwe upimye kumwunza nimba ari inkoko 50 ugapima kumwunza ugasanga uri mwedo de kilo moyenne zo cumenya yuko ngaho uri mu ruhombo voilà
twabandanije rero twagomba rero kubasaba yuko umuntu wese ataragira subscribe canke sabone mwibuke kugira subscribe tubasaba yuko kandi mwozamura tarataja mu yandi ma groupe muhamagara injuti n'abagenzi kugira ngo nabo baze ko twarababwiye igihe cyose tuzobona muri ko mukurikira muri beshi tuzogwiza inyigisho kandi tubandanye tubazanira byinshi 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 bikomeye ku buryo mu myaka mikeyi nawe uzokwisanga urumworozi kandundura twibuke kubabwira yuko mwokwandika amakomantere mugira ico mudusaba dushobora gukorerako hanyuma kandi ukeneye gusiguza muri groupe zacu arashobora guca agaruka kuri ya nimero yacu 62 310 471 aho o niho muzoza kudusiguza mutubaza ibijanye n'ubworozi bw'inkoko iyo ni nimero ya WhatsApp turabashimiye cyane gose turabakunda equipe Machepere TV tubategurire byinshi cyane gose kandi bishimishije tubamenyeshe yuko igice cha gatatu kigiye kuza iki cyari igice cha kabiri gifatanye n'igice cha mbere kuko twabonye abantu benshi bararabye igice cha mbere naho ubwo batagize commentaire ariko kandi twagomba twari dushimye kubasubiriramo kugira ngo mutahure kurusha gutyo mugende mutera intambwe mu bworozi bwa kijambere vuba bwango turagaruka tubaherize na ya tablo tubabwire nibizoba bigize imfungo gwazanyu uko bitegurwa nibindi nibindi abadukurikira kuri channel yacu Machepere TV turabaramutsa amahoro y'Imana waba uri Burundi waba uri hanze y'igihugu mwese turabaramukije kandi tubipfuriza kuroranirwa aho muherereye hose tukabasaba yuko ni waba utaragira subscribe canke sabone ufyonde aho hatukura wa ufyonde kugira ngo wemeze hanyuma ucugenda ahari agakengeri naho nyene wemeze kugira ngo inkuru yose inyigisho yose ijanye n'ubworozi canke ibiherekeza ubworozi uzoze urayimenya kumwanya kandi uzobe mu bambere muhabwa iyi nyigisho tubamenyeshe yuko kuri no channel yacu Machepere TV muharonkira inyigisho ku buntu mutiriwe murari ha Minervale ico tugusaba gusa no gushiramwa amamega hanyuma ugakurikirana iyi nyigisho iyi video maze gukurikirana iyi video ukumva aho udatahuye ucugira partage nyimba ari muri groupe canke ugire partage in box kuri nimero yacu hanyuma duheze tugusigurire aho utatahuye tubamenyeje kandi yuko abasanzwe bari kuri WhatsApp nabo nyine turabasaba kuja kuri YouTube kuko niho inyigisho zitangirwa muri groupe niho honyine dutangira insiguro nta nyigisho dutangiraho insiguro nazo tuzihereza abazo abahawe inyigisho kuri YouTube tubamenyeshe kandi ko uru rubuga ariko gonyene rushobora kukubikira ibintu byawe ama video inyigisho zitandukanye ba wateguye kuburyo umwaka canke kwezi ko ariko kose uzobubikenereye usubira ukaza ukabitora twagomba rero kugaruka ku gice ca mbere duce tujanira n'igice ca kabiri episode de 1 na episode de 2 twarababwiye ubuheruka ukungene umuswi ubaho ukungene ukura twagomba rero kugaruka tubabwire umuswi icarico umuswi tuvuga umuswi mugihe umuswi ufise hagati y'ubusa bw'umunsi